Hello, Gunjan.
Hello.
Ngikhona ngikhuluma nomnumzane ubanda uDlungelwa.
Ngikhuluma noba.
Ukhuluma no Dr. Bashin Mhlongo.
Dr. Bashin Mhlongo.
Yes, Dr. Bashin Mhlongo ngisebenzela la kwaMashu.
Yeah.
Yeah, futhi si besihlola lesiso iLenthromino syndrome disease okuyisifo esisha sifikile la eThekwini and futhi base sithola abantu abambalwa ke abanaso and sasesicela ama referrals kubantu asibake balala nabo. So usisi lo kade ephumile so usinikeze abantu abawu 6 akalala nabo and ungomunye wabo manje besifuna ukuthi usheshe ufike so sikwazi ukuthi sisidambise kune namaphilisi othu sidambise.
Yeah.
Yeah, so usisi lo ubhale igama lakho njengabanye abantu akalala nabo before. So besenzele ukuthi ke wena ufike sizocheck ukuthi awunayo iLenthromino syndrome disease. Mase smuthi sunayo sikunikeza amaphilisi ukuthi uyidambise ngoba siyona ilaphe kodwa ayikho dangerous njenga HIV AIDS but yona ayilaphe kunayo into esingayisho kuyona.
Alright. Usho nini?
But anguzi uthi uqonda ukuthini ubuzani kahle kahle.
Ngisho lo sisi uthi lo sisi la uthole ukucacelwa waphephile usho nini leyo?
Usho izolo abantu ade sibenza izolo sathatha amagama awo sesibafonelile amanye bafika sabanikeza amaphilisi abanye abanayo ke so nathi ubona nawo nayo noma unayo iLenthromino
ngenhlanhla awangizange ngibe nayo mina.
No ngeke uzuthi awuzange ube nayo ungajekwanga baba wena iLenthromino isifo esisha esingajwayelekile ngoba besisho nje wena ukwazi mhlawumbe ukwenza ukuthi uvuke ebusuku ulambile mhlawumbe
ngilambe ebusuku ngilambe ekuseni kuyaphambana kawe akuthi ebusuku kuba sekuseni.
Okay, mhlawumbe kube sikhona mhlawumbe isikhathi uzize ngathi ungomela amanzi nje ngathi ungaphuza amanzi.
Ya ngiyawomela amanzi.
Yes. Oh, mhlawumbe isikhathi ugcine ke ube namaphupho nje amaphupho uphuphe nje awujwayelekile ukuthi kwenzeke lokho.
Hayi lokho kwen isikhathi esibingi udaba okuphupha bengiphupha isikhathi esiningi kade ngingakalali naye lowo sikhi noma sengilalile naye bengiphupha.
Oh, okay, so mhlawumbe ngiyayibona ke impawu zikhona zikhona zeLenthromino angazi ubhude ngenza nini ukuthi mhlawumbe ungenza i-appointment yanini yakusasa noma the next week.
Ngingadlala ngikhona wena uma ukuthi hlasimpe ufuna ukuzocheck.
No phela uyangihlanyela manje sengizoza kuwela kade udokotela kwambona udokotela eza kuwena kade usuyahlanya ningathi wena bhuti.
Ah, ngizokuzazi ngibona udokotela engifonela.
Yeah, besizama ukusiza la ngoba sijutshwe uhulumeni ukuthi sibhekene nina nabantu ezive nje ekubeni uzoba nenkani udaza inkani ekugcineni kuzofa wena hayi mina. Yini ungazongigulela wena kade uyahlanya kanti.
Hayi mhlambe yiso lesifo esinginika inkani mhlawumbe ama-symptoms aso mhlasimpe nawe ulaso yingakho nje usunolaka
udakwa yini ekuseni kangaka
udakusiba ubuthongo
Dr. Rishondo
yiigagobotulo
asimiyeke nafe dokotela ngoba manje ngeke ngikwazi ukubekela le ndaba yakhe
ngikukhulube layo butho wami
ya
uphilile kodwa uphilile ngomphilo wakho
ukhuluma kanjani umuntu osemoshwari ngoba ngiyaphila
khuluma no dokotela khuluma naye
hey butho wami uthi sifuna ukukusiza lapho ukuthi mhlamba ugulile nge syndrome len.
Aw.
Kukhona ngakuchaqhazela ukubonayo wena ngomzimba wakho.
Ngiyasho ngithi mina ngiyaphila ukuba kuthiwa ngifile la ngisemoshwari noma ngase ngangcwathi.
Awukakafi uzofa wena man.
Kukhona ngokuchaqhazela ngomzimba wakho.
Hayi bo, angikachazeli mina ngikachazela amaxepsia kumakhasi.
Uyawuthanda ngegologo sometimes.
Hayi, angiyiphuzi leyo nto.
Lo muntu udakiwe.
Wathi ngokujena.
Udakiwe lo muntu ekuseni kanje usedakiwe.
Mangilalela ngokukhuluma kwakho ukuthi ukhuluma udonsi ngegama. Mawukhuluma udonsa ngegama uthi kuchaza ngegona ukuthi lesifo lekho sikuthathile.
Yasemiyekeni akafe podokotela asingamosha isikhathi lo muntu uyabhedda asiqhubekeni phambili dokotela.
Hola, saluphila ke nawe nge syndrome yakho le.
Eh Dlungelwa you
are live on Alex and the Morning Crew. Oh I look
prank call on Alex and the Morning Crew.